Mano e omenda ma oyudo. To scholarship ichiwe yo machalo nade? Kata ichiwe kiwango maromo nade? Ahinya ahinya to ne jopuonje manitiere bands mopogore opogore. To e kind omenda go, ere ma oyange ni japuonje ni kosetieko somo to bro bedo kod duoko? Nikech nyaka sani koro ok wawinj weche go mag HELB ahinya, wawinjo mana loan. Nikech e kindo mokalo, japuonjre ne somo kong'eyo ni omenda mar HELB cha kosekonya, tabro bedo kadwoke e kinde ma ase hapa oseleng'ore atieko skul bayudo tich. Sani time yo machalo nade? Emmanuel.
Asante sana Joyce. Adhi chako gi application. Ng'ato nya timo application in different ways. Inyalo yero scholarship kende, inyalo yero HELB kende, or inyalo yero both HELB and scholarship. To watiyo gi validators in parameters mo wan go motimo waste a student, wan gi validators, name is, KRA, everything. Adwa lero wach kaka nawinjo mweshimo wacho ni nyithinde somo same government school gi a vulnerable student and they'd be scored same. Wacheko nyaka income. Koro kar income kanyo ema pogruok biroga. Pogruok. Ithido kaka mwesimiwa samoro earn more than 500,000. Koro kanyo ema wabiro kapego. So income go be one gi bands income. The most vulnerable is 500,000 below 599,000 to the highest before Leban 5 ngama an 120,000 and above. Koro ineno kwase way, kwase keti era pim. What yonye income biroga the last minute. Kwase way to income koro neutralize. Unyalo score equal gi nyathi moa a vulnerable situation, but income ema bro pogo ukoro. Kumano, wamiyo gaji be chances mag appeal. Appeal, ngama feel ni noko bedo scored maber, band ma entieno okber, wamiyo gaji time mar appealing. To appeal, igolo reason ma angomo miyo ifeel ni kumano keti no okber. Koro ko kwa doke watch mi awacho no, scholarship is not refundable. Scholarship is given to student or chalo gi capitation, but koro en scholarship nikech the money follows the student. To pesa ki miyo pa student koro kinyaluonge ni grants kata capitation, iluonge gani scholarship or sponsorship. Koro the best term not your goal is scholarship to make it easier. For loan, wenje biro clarify watch loan no maber okabi ngechangeni en gi more details of how loan. Hello?
Manambele, awinji Emmanuel.
Kanyo wenje biro explain kaka the duration money, but based on the model, duration mad loan repayment is usually 1 year. In case ngato yudo teach, to kapok yudo teach, wamiyoga gap allowance. No technique is report irwani you are still jobless. Wami wa extend allowance no until the day mi bro bedoki say yudo teach. Koro ingi weso machulo loan. To loan mo biro in two modes kaka na wachecha, tuition gi upkeep. Back to Joyce.
Ai, wacho kanyo makare ahinya. Collins Wenje, dag hero in kaka jawacha mano mar HELB. Dag gom mar mondo mi lernwa e yo makare. Wach ni mar loan, nikech wang'eyo ni HELB and Higher Education Loans Board. Geduse bedo ka uchwalo omenda mar HELB ne jopuonjre mopogore opogore. Tiwinjo kanyo, kaka Emmanuel Olero, ni loan makamano biro in two budget. Nitiere mano mar upkeep, to nitiere mano mabiro mano mar tuition. Ekinde ma ichwalo ne japuonjre omenda ni, duto the account mare to ene mopogo madhi ne upkeep kachiel kod madhi e tuition, kose nitiere mano ma ichwalo ne school direct to koro upkeep ni ema koro ja nyathi ichwalo ne e account mare mar mondo mi one kaka onyalo konyore go, to kapo ni rem nitie ene monyalo ng'ado bura ni yawa jonyuol na ok nyal, we ang'ad wi upkeep na matin ni amed godo fee ma household onego bed ni chulo. Collins.